Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. It's 6 minutes before six. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekuseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje. Mvumele ngikufundele ivesi elilodwa, incwadi yamahubo chapter 34 verse 19. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzona zonke. Funa ke namhlanje ekuseni ubambe le ndaba engicela ukutshela yona ekuseni. Ukuthi isitha asihlaseli into engesiyona inkinga kusona. Njalo isitha masihlasela umuntu, sihlasela umuntu ngoba simbona lowo muntu ukuthi uyinkinga embusweni waso. Njalo makuphuma ama-attacks, makuzoba nama-attacks, ku-attackwa abantu ababonakala beyi-threat embusweni wesitha. Yingakho kuzophuma ama-attacks amaningi ezokuhlasela, ezolwisa impilo yakho ngoba isitha masikubheka sikubona. Sibona ubungozi onabo kuso. Ngakho sizama ngakho konke singakwenza ukuthi siqede amandla ukuze ungabi inkinga embusweni waso. Lithekeleli izwi zindingi inhlupheko zolungileyo, kodwa uJehova uyamkhulula kuzona zonke. Uhlaselwa ngoba ungolungile, uhlaselwa ngoba kunento uNkulunkulu akayifakile, uhlaselwa ngoba uNkulunkulu utshale into enamandla kuwe. Isitha ke asifuni lento kuwena, senza ngayo yonke indlela ukuthi siqede siyibulale. Ngoba njengoba uhlaselwa, hayi ngoba uhlaselelwa wena, kodwa uhlaselelwa lento iphethe. Kunento enamandla engaphakathi kwakho. Ungabona izimpi zivuka left and right, ubona abantu bemelana nempilo yakho ngapha nangapha, hayi ngoba kuhlasela uPhumlani siqu sakhe, kodwa ngaphakathi kaPhumlani kune investment uNkulunkulu akayenzile. Kunento athi efika emhlabeni uNkulunkulu wamfumbathisa yona. Manje lento engaphakathi kuye iyinkinga embusweni wesitha. Ngakho isitha every day and every moment, naso sonke isikhathi esisitholayo silontsha ama-attacks. And ama-attacks esiwakhiphayo siwakhiphela ukuthi siqede ngempilo yakho. Yingakho nawe uma uthola ithuba lokuthandaza, uma uthola ithuba lokukhuluma noNkulunkulu, make sure ukuthi uyakwenzisisa. Ngoba nesitha masikhiphe i-attack ezokushaya, sisuke singakhiphe singayikhiphela ukuthi usinde uphunyuke, kodwa sisuke sikhiphela ukuthi siqede ngawe. Ziningi inhlupheko zolungile, kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzona zonke. Uhlaselwa ngenxa yalento uNkulunkulu akayifakile kuwena, kodwa sinethembe sinalo. Sinento esibambile senza siphinde siqhubeke futhi. Noma siyibona inhlupheko zifika, sibone siphinde sime futhi siphinde sivuke siqhubeke. Sithi noma singashayeka kodwa ngeke siphelele phansi. Siyavuka ngoba siyazi ukuthi noma zinganingi lezo inhlupheko, kodwa sinoNkulunkulu esimkhonzayo ozosikhulula kuzona zonke. Namhlanje ekuseni ngicela ukukukhumbuza ukuthi noma zinganingi kangakanani inhlupheko zakho, noma zinganingi kangakanani iyinkinga onazo, kodwa into esibambile ukwazi ukuthi noma zingabaningi kodwa uJehova uyasikhulula kuzona zonke. Namhlanje ekuseni uyazi ukuthi uNkulunkulu nawe uzokukhulula. Noma inganzima, noma inganamandla, kodwa uNkulunkulu uzokhulula. Ngoba lithi uzosikhulula kuzona zonke. Alisho ukuthi uzosikhulula kweyithile, kodwa uzosikhulula kuzona zonke inhlupheko esiyitholayo. Uhlaselwa nje ngoba khona into enamandla oyiphethe, kodwa uzophila, uzosurvive, uzonqoba ngoba uJehova uzokhulula kuzona zonke inhlupheko odlula kuzona. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.